Dora Kagame, urubyiru korkuwa kurwanda.
Dora Kagame,
shi,
Dora Kagame.
Ko agi aba turi kumwe amaboko hejuru.
Kagame, uzaze twigurira gafanta.
Dora 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 Kagame, uzaze twigurira gafanta.
Tinawe, tina, tina papa, tinawe,
tinawe.